Ndoda, ucima ugesi ngiyaxhophela.
Eyi baba, kumancane ndodaza kulalela kanjani nje.
Yini, sebusuku nje o-12 manje, yini? Hlalelini.
Eyi baba, indoda ngicabanga ngale exam fethu uthandeka fethu. Eyi, indoda.
Yini, ungaze ube ne-stress nje uyihenge, yini, okahle amantombazane.
Eyi branga, ngiyithanda le ngane fethu, yazi, namanje futhi ngisayithanda. Eyi kodwa into angiyenzayo.
Eyi nawe, ave uwathanda amantombazane.
Futhi ngicinge fethu. Ngixoxele nge-ex yami uthandeka. Sasingeve sithandana into yethu ngevincomeka. Ukushada kwakuyiphupho lethu ngithi lizofezeka. Kodwa nkosi ngangingazi ngizogcina ngokuphoxeka. Sukele e-high school lapho saqala ukuthandana. Izinto zisihambela kahle. Sasingakaze saxabana. We were there for each other. Every time umasidingana. Lalingakaze liphele usuku singazange sabonana. Sesifunda u-matric ubusuku bonke. Sasingalali sibhizi sifunda. Then saphasa bajabula nabazali. Sekumele ngevasithi ekhaya bathi ayikho imali. Namngazama ukuhlanganisa ngaplayela amabhasari but akulunganga. Phela ekhaya silala ngophuthu uthandeka abazali bakhe bayomfaka emangusuthu. Hliziyo yaba buhlungu sehamba kwaphela ukuvuya but wathi uzoyiphatha kahle angimlinde uzobuya. Wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi soze ungishiya wangithembisa kanti uzodlala. Ebusuku ekuseni nasemini hlezi ngifuna ukumchecka nje ngiza ukuthi sithini. Ngingenaso nesikhathi sokufona ngimane ngifone nominini. Waflopha ngokujoyina abangani abathanda ubumnandi bathi akakhohlwe mina bazomtholela indoda eblind. I-BEE elihamba ngo-ode eliphatha amarandi nangempela wayiphila leyo mpilo yize engathandi. Washintsha ongeke uze umbone egibela itaxi wayesenendoda yakhe evele imkhiphele ko-Max. Friday yamthatha indoda yamvakashisa kwayo yathi akangakhathazeki nje ifuna abone umuzi wayo. Bafika endlini baqabulani bangene ekamereni bagijinyela imizwa baphosana ebhedeni. Wagxuma uthandeka wathi bebi mina ngiyahlolwa lapho indoda isakhuzeki yathi ngiwoshida ngukholwa. Bagcina belalile luthi ukusebenzisa ijazi ubeyivajin uthandeka umbhede wonke ugcwele igazi. Wadunyelwa ikhanda ngisho igama engasazazi emva kwa-5 months ethi uyo-checkwa sokuthi unengculazi.
Wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi soze ungishiya wangithembisa kanti uzodlala. Wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi soze ungishiya wangithembisa kanti uzodlala.
Sisebuye zaqoya futhi yazi amantombazane.